Asankare mahima nana abrantwa wono ena wono so ene nimpanyimfo wono ayi womuti a wono ben nana ho aye fe nana ho aye akono nana afan ho acha se akono ye sorry Asante aba hima ya wono piese na wono ba utim se Asankare aba hima se de medical kan no utim se amamra ene amane ye adwuma Running Sapatia, the Agunin Sasso, Harry the Agunin Sakonoso, Akono Ye, Dancing Crano said, yes, your Chanmo, Nana Bomu, Nafaya, what they can tell Pepe at the Aguso, Nana Nanwe to Atata, Utim Asante, I want Ate, Yawabon Dukun, so Utim Sedukuno, and Fatano, Aja Sanya Sanketra, and Utara for Anaya Samupo, Yabakosu Piano, and Yadia, Yabakatamoni, Asankare Bahima, Nana Wife Ye. Nana waye feye nana waye feya ene broni beka se o woku majestically nantia na efe wadi atofom ene woyi ni nanu maako 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 sawhwa nanso a egu ahene mamu anantu anantio acha se abasa abasa ekon a ekon ani ma ani ma na acha se enna fom sa e wonne na sia yembobo anu a he ampaye a ebedwa wo hapa etu de koso na fa wani ediachi na de bekoso bia no nsono nyansapo yesane nbadwemba subscribe na share na like my abra wo hwe ni prempren ya sanse abakoso mai pese manchirima atibie no wonu so benya bi na wo mate ahwe bi na na ho aye fe na na ho aye akono na na fa no ho acha se akono ye sorry Asante aba himen ya wonu piese na wonu ba utim se Asankare aba hima se de medical kan no utim se amamra ane amane aye adwuma Running Sapatia, the Agunin Sasso, Harry the Agunin Sakonoso, Akono Ye, Dancing Crano said, yes, your Chanmo, Nana Bomu, Nafaya, what they can tell Pepe at Yaguso, Nana Nanwe to Atata, Utim Asante, I want Ate, Yawabon Dukun, so Utim Sedukuno, and Fatano, Acha Sanya Sanketra,
and I'm for Baby Ayedri, Aye, Yanana Asankare Hima, Nana Abranchewa. A wudi kan ye wono so ene ne nananom atankunwa mpanyimfo ene ntini adwetwura wono so bo ne chidom ene ne obeboa amemfinhye num no ya chefa ne kama kama e wa hanti Asankare hima ene no
Asankare mahima nana abrantwa
den tin yebube ne brebe nse si yebube e be yede den
kura preko enim sebe odwan bubuo bi esi kuro nim a wase wadoro sra
tanyini wontena fie ema aseduamfo
blani pie firi mantam ba hin se pin enyen kwa de wa na yesotro no wa
ansan odi ase be fitaa na anoma kwade brensia mo otua ne nsem mo jabu mo nim hu
duanani wie kraman wo ye sofo kra wo nye ye bi
tontonte tonte ye no msane ye fa
ano nyansapo
Abuani ntaka na mani yake siena ntaka abuani diye fanya namka tiro kwa.
Manda uroma untu me yefe ni dini disayin.
Ni dini Obama.
Akola wanosu, nese utrimu usuma, ense bratama.
Sefefefe ni hongon shia, ne mrikasa.
Sebe kaa ya chwe ni muu nyame nai, ebuwa faso, enyedi ya chwe ni muu chwe nyame.
Sebe diya kone bakuye mbodi yake diye. Nese kufinro ni ya abie ntime nyine ni muampata, na uu ya diye ya.